Kwese di badalu puki nima nyabela kwese amakaya. Kwese kakwana mulanga na kwashala tela kwese chitiji. Kwese kufwila musubu wa manga bela kwese watiji. Aluka botana mwana mulezi bya kutwala mukongo tuleke yiba. Botana mwana ndanyele mulezi kufala ku mutambu tuleme yiba. Baba yana botana mwana mulezi bya kubwala muzabi tuleke yiba. Tandenzi mabakwile haleka ndanyele bumbya nyitulambe yiba. Toza muteba bakwile haleka luka bumbya nyitulambe yiba. Wadada mshini piwo bimulezi kufala kitambala tula meji bano. Bano wajali batume, wajali batume. Wadada mwana mwagashi mulezi kufala kitambala tula meji bano. Bano wajali batume, wajali batume. Aluka lama yibana, Babu 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 bab
I'm gonna do it. I'm not going to be able to do it. Oh, da 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 da